elected member of parliament, and this man, a good man of the PCA church. Kuja tu. Mudu wakune yu. Anasema ni mpange mapema kuna pahali anaenda.